Yesu ametuita kila mmoja ili tujitole kufanya kazi yake. Mavuno mingi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitole kufanya kazi yake. Mavuno mingi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Nendeni tukavune, pia weka tayari.
Ungepoteza wakati, ungejua kwamba muda umeyoyoma.